ndipo pobwera ndatitu sadzabwera kachete chete pataka pokoso mene wanenera Yeremia akunena bwiro wagwirisa chichewa chakubangula kapena liula kubangula Yeremia 25 verse 30 chifukwa chake muwanenere iwo mau onse awa ndikuti kwa iwo Yehova adzabangula kumwamba nadzachula mau ake mokhala momwake moyera adzabangulitsira kola lake adzafuula monga iwo akuponda mpesa adzafuulira onse okhala mudziko lapansi pobwera adzabangula Yehova mpesa mabingu zipaliwali adzabangula kubangulitsira dziko lapansi akadzabwera Yesu palibe kulapa kulapa ndi tsopano pamene Yesu akuitana mene utenga ukulalikidwa pakuti Ambuye adati ndipo utenga wabwino wa ufumu udzalalikidwa ku dziko lonse lapansi kwa anthu a mitundu yonse kuti utenga ukhale umboni pamenepo chidzafika chimaliziro ndiye chimene amachita Satana nayenso watumalaliki yake anati kudzakhala aneneri onyenga ambiri ndikuyamika Mulungu fa wandisunga ndi moyo kuti ndione aneneri onyenga akuphulika ambiri mbiri poera ena ni ma major ena ni ma minor ena ndi otere akuphulika anthu akuyambitsa mipingo sizilephereka tinanapita mu shop kuti ndigule cellphone ndinaona zina zikunyezimira bwino kulimbi kumene ndati iyo auro izi ziru kuzi kumene kumanyezimira akuti za fake zimene zeni ndi izi ziru kuzi za genuine sanka ufuna izi kabani koma zimene zimakongola maso za fake izo izi ziri ndwi koma za genuine ndiye ile ndati ya dipaseni ya genuine ndiye pamene uthenga ukulalikidwa kulinso alaliki ambiri amene Satana wadzutsa chifukwa Yesu adati adzachita zozizwa mudzina langa mudzina la Yesu lomwero mukundimva zimenezo ndiyaphulika ambiri ndiye Yesu adati mudzadziwa ndi zipatso zawo muonetsetse kuti zimene ndikulalikirazi zogwirizana ndi Bible chifukwa nthawi yophunzitsana ndiyonyengana yafika wodala amene ayang'anitsitse kuwerenga Bible ndikulimva ndi mudzazindikira aneneri onyenga ndi zipatso zawo ndiye mukhale maso chifukwa kuno ndakuwuzani ndabwera kudzachita ntchito imodzi kukweza dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu mwini wake akuti taonani ndidzamsankha ndipo mphotho yanga ndinayo yakupatsa yense monga mwa ntchito zake ndipo ine tsopano ndapanga chisankho sindikufunanso china koma ndikalowe mu mzinda pa zipata ndiye kubwera kwake tati kudzakhala kuonekera ndikomveka ndifa yake Yeremia 25 Yeremia akuti Yehova adzabangula tsiku limenelo kudzamveka titi zipaliwali sadzabwera mwaka chete chete wamakani adzalira tsiku limenelo chifukwa Bible imati lipenga lidzalira tete talira talira kena kadzuwa ti chindima po ngwe ndichanurele ti kena kwamba phulika mwamba titi zipaliwali kung'ani mang'ani dziko kuyamba chifomezi teke ngati wakwera katungwe dziko lili teke ukuli kunjenjemera ndi mphamvu chifukwa Ambuye akubwera ndi maulemerero atatu ulemerero wa Atate ulemerero wa Mwana ulemerero wa Ngelo ndiye dziko lidzanjenjemera kopya dzuwa lidzathima kupereka ulemu kudzuwa lenileni la chilungamo Yesu Khristu taimeneyo Bible kuti polira lipenga onse amene anamwalira atamulandira Yesu kukhala mpulumutsi wawo akudzatuluka mʼmanja mwawo tata ndikulagalaga tsiku lolidzensanga likadzandipeza ine ndili mʼmanda pakulira lipenga sindzadikiranso Gabrielo alimalize lipengalo yayi angoyamba tata ine kaka ndatuluka ka amanji abambo ikubwera nthawi tsiku lalikulu pamene mphenzi ndi ziphaliwali zidzaphulika didi mwambamu mung'anima mtambua bulu kulungidwa ngati keka ndikuchoka tsiku limenero amphamva dzawera mitsidwa amakani makani adzatha wonshamira mati kulibe mulungu adzadziwa kuti Yehova si size ya munthu yaye adzadziwa kuti dziko lili lake chifukwa Bible pena limati adzali tembenusa dodolido dzikoli akati kuli tembenusa dodolido akati akutembenusa dodolido ndiye kuti akugwira miendo akupanga chonchi mutu pansi miendo kumwamba ndiye dodolido ndiye Bible likuti Mulungu atali tembenusa dzikoli dodolido ndiye kuti doti kutipuka kuti tipu doti la pansi ubwera pamwamba la pamwamba ubwera pansi mizinda yonse dziko la pansi idzadirizika Lirongwe kudirizika Reserve Bank kudirizika Andrama Forex Balala Popanda otola Kumango idupa Forex Ukutawa Tikuli menero ama jabambo Ama kani Amena makwima Ama manga mvula Suza manga kubwera kwa Yesu Kristu Dawika chakwana ya kwana Atwa talira ochima Kwamba kutawa Kutaka bisare mapanga Atasowa kwa bisala Chifwa ulemerero wa yesu Ulemerero wa tate Ulemerero wa ngeru Uzadzaza kumamba Dijiku la pansi Dipu atazaziwa kudi Yehova Ndi wampamvu mkondo Pamenepo satana Dimango kanisira Alipera paka za mkwa sheki sheki Akujenje mera Achukulira kubwera Menemo Kumamba kukanga kukupia chuchi Atutisani kuyamba kusanza Ndiji kumbuta tuwaza sanza, ndi tochimwa. Kusanza. Ndiye poti kupata kusiana. Ena kusanza terere. Ena kusanza spaghetti. Chi. Ah, Mulungu atagwedeza dziko lonse. Kuchokera pansi. Mpaka na pamwamba. Fumbi kobo. Magari moto onse kupasulidwa. Ndege maherikopto kupasulidwa. Akasinja, mizinga. Timfuti tonse. AK-47. Kupasulidwa. Zonse. Kupasulidwa. Chiri tonse. Kuhonongeka. Chiko litakala kwinja. Njifayake. Wanena Yeremia. Akuti. Adzabangula. Pakubangula iye. Kutakala zopia. Chifaka adzabangula. Akufa mamboye adzambaguka Yehova akadzabangula akungu ataona ulemerero wakudza kwa mpulumutsi wathu Yesu Yehova akadzabangula olumala dzadumpa dumpa ngati ana ng'ombe onenepa Yehova akadzabangula ndipo Yehova akadzabangula pamenepo akalamba adzakhalanso ndi mphamvu amene ali mwambuye Yehova akadzabangula. Yehova akadzabangula sipadzakhalanso nkhondo pa dziko lapansi. Yehova akadzabangula time ine tidzakhala wokondana wina ndi mzake. Yehova akadzabangula akungu adzaona ulemerero wakudza kwa mbuya. Yehova akadzabangula. Ndipo Yehova akadzabangula womboledwa wonse akalowa pa mzinda pa zipata. Mufumu wakumwamba. Yehova akadzabangula. Ndipo Yehova akadzabangula. Tidzaenda mumsewu wagolidi mufumu wakumwamba. Yehova akadzabangula. Ndipo Yehova akadzabangula. Tidzaona ulemerero wa Atate. Pakuti Ambuye adati. Odala luwera mtima. Chifwa taona Mulungu. Yehova akadzabangula. Ndipo Yehova akadzabangula. Tidzadya papendo la mwana wankhosa. Yehova akadzabangula. Ndipo tsiku ilo tidzadya zipatso za mtengo wa moyo. Yehova akadzabangula. Tsiku limenelo tidzayiwala matenda onse, nyamakazi zonse. Yehova akadzabangula. Ndipo Yehova akadzabangula. Sitidzayendanso njira yakumanda. Oh mighty abambo, ndatsimikiza mu mtima ndikufunitsitsa kukalowa mu mzinda pazipata. Mufumu wakumamba. Lidzafika ndiliti tsiku la Yehova. Tsiku la likulu. Pakuti ndatopa nalo tsiku la pansi. Ndatopa kumva anthu akulira atataya okondedwa. Ndatopa kuona anthu akupana. Ndatopa kuona anthu akuberana. Ndikulakalaka ndikaime mu mzinda. Woyera pamodzi ndi Kristu. Ndapanga chitsimikizo. nangai nubwanji. Nangai nubwanji mukuti mfa pa TV, nangai nubwanji mulibwa muno. Mwapanga chitsimizo chimenecho. Mufuni tsitsa, mudzapita ndi Yesu mufumu, ntaona manjano. Tiyandipemphera. Zikongwambiri Yesu Kristu, chifukwa tsiku lalikulu likubwera, tsiku lakudza kwanu, ndipo mwatiudza kuti mudza msanga osachedwa. Indede Ambuye, tikhululukireni muti chitire chifundo ndi fanto ochimwa. Mutithandize kukonzekera kulowa ufumu wanu. Dalitsani anthu anu amene akumvetsera mnyumba zawo, anthu anu amene akumvetsera pamalo pamodzi pamene ayika maskrini. Ndi anthu anu ali momuno muholo mudalitsa aliyense wa ife. Ambuye tilimbikitsireni chikhulupiro chathu. Tikulakalaka udzalowa mu ufumu wanu, pakuti dziko lapansi latithetsa nzeru ndi loyipa. Perekezani anthu anu mwayendetse bwino akafike bwino. Mutibweretsenso konkuno mawa mmeti dzapitiritsa kumva mawu anu mu dzina la Yesu Khristu mpulumutsi wathu. Amen.